Kia ora, sister.
Hey, kia ora.
Kei te hea kai koe?
I ngā wā katoa.
Oh, he kai ki roto I te kihini. Mene he kai ana koe.
Is it a vegetarian one?
Why?
Hoa, ko au tēnā. Ko au tēnā.
Hey, sister. Kei te hea kai koe?
Oh, hea kai katoa.
Chat.